Amagume yo mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri yarakomerekeje cyane intara ya Mwaro. Ibisigarira by'abantu barenga igihumbi na mirongo icyenda n'umunani nibyo bimaze kwegeranywa abavugwa muri ubu bwicanyi, bakaba ari ba musitanteri b'icyo gihe. Mu gihe kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu Nyakanga mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe, ariho umugwi CVR warangiza vy'imfatakibanza ibikorwa vyawo ku magume yo mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri mu ntara ya Mwaro. Icyegeranyo cy'ibisigarira by'abishwe mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri ni kinini cyane. Indirimbo zibutsa ibyo Imana yasezeraniye abizera n'igisabisho mpuzamadini bikaba ari byo byuguruye ibikorwa byari byatewe iteka n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nkenguzamateka, icyegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka, buramatari w'intara ya Mwaro, abashingamateka bo mu ntara ya Mwaro n'abandi banyacyubahiro batandukanye. Mu ijambo ry'ikaze ryashyikirijwe na buramatari w'intara ya Mwaro Gaspard Gasanzwe, yahamagariye abenegihugu gushyira umutima mu nda maze bakegera umugwi CVR kugira ibibanza bitaratorwa bikoregwe ko. Yongera ashimira umugwi CVR ku bwigoro kawo mu kugerageza kunywanisha Abarundi.
Ni muri iyo ntumbero hashoboye kumenyekana ko muri kino kibanza harimo ibinogo rusange byatawemo abantu muri mirongo irindwi na kabiri. Kubera ukuri gukiza, nagira mpamagarire abenegihugu bo mu ntara ya Mwaro muri rusange, na cyane cyane abegereye ibibanza byatowemo ibisigarira by'abantu, ko bashyira umutima mu nda bakabandanya begera umugwi CVR kugira inkuru bazi boba baratinye kuzishyikiriza bazimenyeshe. Mboneyeho n'akanya ko gukengurukira abamaze gutanga inkuru, kuko nizo zatumye ibikorwa bishyika ku rugero bigezeho. Nagomba kandi nshimire umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kurekure na CVR kubwira n'ubwitonzi bwawuranze muri iki gikorwa, mpereye ku kirongoye ambasaderi Ndayicariye Pierre Claver n'abamufasha, ukuntu bitwaye mu kwegera abenegihugu kugira ngo ntibacike ivuta.
Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha Abarundi. Mu ijambo ryiwe yasavye abo babakiri bazima bagize uruhara mu mabi yo mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri ko bose ab'ikigongwe kugira ngo ntibazosezere isi batibohoye. Yongera asaba abanyazi ibintu biboneka bikihari ko bobisubiza.
Icya mbere, CVR isaba Abarundi, harabishe bene wabo bakiriho kubera imyaka n'ibyo bakoze bibaremereye, umugwi CVR ubona ko abo bantu bakiriho bogira kigoro mu gusaba ikigongo imiryango bahekuye, byobohora imitima yabo ubwabo, byobohora imitima y'abamukako, kandi byotezurira intimba n'akabonge kababuze. Abasoma Bibiliya bibukira ijambo rihambaye rivuga riti, ikibohowe mu isi no mu ijuru kiba kibohowe. Icya kabiri, CVR isaba Abarundi, aho umugwi CVR ugejeje ubutumwa tubona ko gusaba ikigongwe ari ingazi yo kunwanisha abavukagihugu. Icya gatatu, ibikorwa CVR irangura mu gihugu si ukuzura kaboze nk'uko bamwe babyibaza cyangwa babivuga. Dufise ubutumwa bwo gutohoza ukuri kubohora, kukongera kukaba umushinge wo gusubiza hamwe no kwereka abarutse vuba ibyabaye bidufasha kubaka kirazira. Icya kane, gusezera iyi si waragandaguye inzirakarengane udasavye ikigongwe. Uburaza umuryango izina n'ibikorwa bibi kandi batagutumye kubikora. Nicyo gituma CVR ishimira abahora mu muhari jerere bubahutse kubwira umugwi ivyo bakoze mu mirongo irindwi na kabiri. Iki cya gatanu, abana n'inshuti z'abagize uruhara muri ubwo bwicanyi umugwi severe urabaremesheje nta uzozira icyatakoze uburundi bwacu buyotewe amahoro n'umutekano kuri bose icya gatandatu abapfakazi imfubyi n'abandi bose babuze mu gwimo go mu 2022 nabonye n'uyu mugwi severe ubasaba kubandanya bihangana no kwirinda icari cyo cyose cyo wajana mu nzira y'ishavu icindwi seve isaba barundi kubanyaza ibintu kandi bariho muri mwaro no mu gihugu cyose ibintu biboneka kandi bizwi na bene byo cyane cyane ibitimuka n'ibindi nk'inka turabizi byarabaye umugwi seve urabateye akamo bagira intambuko babisubize kuko sigwabo
mu ijambo ryashyikirijwe na Denise Ndadaye ikigera cy'umukuru w'inama nkenguza amateka yamenyesheje ko mu nama iheruka yakozwe n'inama nkenguza amateka basavye ko ubwicanyi bwo mu gihumbi k'1922 bwo kwitwa ihonyabwoko kubera bwateguwe n'intwaro kandi hafatwa abantu hisunzwe ubwoko bwabo
abitavye ibyo biganiro bava mu mirwi no mu mihingo itandukanye barashinze intahe ku byabaye mu mwaka w'igihumbi k'1922 haba mu majambo canke mu nyandiko ibyo basabye cyane cyane ni ibi bikurikira ubwa mbere
kwita ihonyabwoko ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi k'1972 bwakorewe umurwi w'abantu bo mu bwoko bw'abahutu hisunzwe integuro yabwo ingene uburyo bwa leta bwakoreshejwe mu kwica aho yari ijejwe gukingira n'ingene abishwe basobanurwa mu bandi hisunzwe ubwoko bwabo bwa kabiri kwisunga amategeko y'igihugu n'ayafashwe ku rwego rw'amakungu mu kwiga no kumenya icyokorwa ku bijyanye n'ibyo honyabwoko ubwira gatatu usana sana imitima y'abahuye n'ayo makuba na cyane cyane kubakura ko izina ry'ubumenja